Beach Records.
Ese ninde wandu ratari uwe.
Junior Multi System.
Na nye yerimye fatigwa mucu. Icyahanda cyemera kiraremeye. Imero ugiye ngagize kuko kumabarira ntiwabishora.
Chimney.